ndithethe yona bendilindele uba izawuphela early because umfana lona ndidlala naye ayibi unbeaten kodwa ke usando asingondanga when it comes to experience because ndihleli kakhulu mna amatsha and bengahlelanga kakhulu ohlobo lam kodwa zibe yi-fight professionals zingekho kude kakhulu so loo nto bendi-advance kuyo ngaloo nto so ke ngoku into endiyijongileyo ngoku ndijonge udlalele i-SA title as bandrethu number one uba nodibana nomahlangu ngoku ndingavuya emveni kwale fight okanye unyaka angapheli ndingadibananga naye simithe somewhere because ndiyabawela udlala naye mna ndiyafuna udlala naye ndifuna umntu ozodame kum alwe silwe.